Gye Fo Kese Ewurade. Me Gye Fo Kese ne wo. Ewura mo Ewurade. Many
me, puta me, come find.